Mbutho iPAC siyaqela inoma soloko ivakala kuba iPAC lena sizoyinqaba apha kungamane kusithwa leader.
This is a funeral of the PAC and PAC members.